Ndicela ubana umama undinisa aze ngaphambili.
Live band.
Queenstown District. Ndibulise abefundisi bonke abakhoyo apha, ingakumbi aba bakhe bagqitha apha kule circuit. Ndibulise ii-families esinazo apha ezimbini, ifemeli yakwatata uPhamla nefemeli yakwatata uMesatyo. Ndibulise indwendwe ingakumbi i-neighboring circuits. Ndibulise bonke abantu bakwa-9 abakhoyo kule ndawo ngelihle igama lenkosi yabo uYesu Kristu, ndithi molweni ebusuku nje. Akukutata apha esekethini tata uMaki wayena ngokuthi sibhaqiwe. Sibhaqiwe. Ke uthi utata uMathanenge xa esivulela, yizani nantsi indlela. Into ethetha into yokokuba uthi nantsi indlela emasihambe ngayo. Ngoku mnamongameli, ndikhumbule nentetho ethi yakwaXhosa, kumnanda apha nokhonongo maze mdushilele. Wena ke ngoku mongameli wam, izaxaka le ntetho. Ithi le nto imazi yaqonda noba yeyenkomo, iyawagusha amabele uba kaloku izawusemva, kodwa ifihle ubisi, ifihlele abantwana bayo. Uyayiqonda? Ngoku namhlanje mna ndibona into yokokuba eli bele lakho ulifihlile, ulifihlele abantwana bakho bakwa-9. Ndifuna ukuthi kuwe ke namhlanje mongameli wam, siyabulela, kumnandi into yokokuba sibe lapha. Andikhayisi kodwa ndiyafuna ukuthi andikazibona ezinye isekethe zisenza izinto ezinjengezo siphathele zona. Xa ndizawuqalisa ke nentetho yam, ndithetha ndizame ubhekisa kuwe tata unofeme obesityisa namhlanje, ndifuna ukuthi kuwe tata wam, ubona nje siyile sekethe ka-9 sihluthi. Oko zaqala ii-celebrations sizasiphamla inene apho sibavile abantu bethetha. Uthe omnye umama kule veki pheleleyo wathi, namhlanje kuba ke singamaXhosa siyayazi into yokuba kuyinkaba enkomo namhlanje. Oko ngaphambili besitshayelela bezisiwa iibhokhwe, sitshayelela. Kodwa namhlanje sifumana eteketeke inkabi yenkomo. Yabona ngomso sizawuchisa matha.
Oh,
sizawuchisa matha. Because sitye sayigqiba namhlanje. Ba umongameli wami mandikubulele bakhona. Zigqithile apha inkokheli. Ndithetha mna zaseuyisile. Yiyo loo nto tata wam ndithi sihluthi. Zigqithile apha ezinkokheli. Bagqitha apha ootata uGodlo. Bagqitha apha ootata uDothwana. Bagqitha apha oomama uMakhwenkwe. Bagqitha apha oomama uMadwe. Andiqondi uba mna ikhona isekethe ike yahanjelwa upresident we-connection. Sithi ke apha. Sithi ke apha. Tata namhlanje siyabulela ngentetho yakho. Siyabulela ngentetho yakho. Usixelela nge-perfection, tata wam. Uyasixelela ke ngoku into yokokuba yiprocess lena yale perfection. Asiyo nto uzawuyenza iphele, uyayibona loo nto leyo. Uyasixelela tata wam namhlanje into yokokuba utsho utata mosi masihambe ngale ndlela tata uMdantsane, uyayiqonda loo nto leyo. Uthi ke ngoku wena masigqibelele elukholweni lethu. Uthi wena namhlanje masimthande uThixo. Uyayazi into yokokuba uthe apha xa uthetha wanayo netim wanayo nentetho ethi uziwuthanda ummelwane wakho njengokuzithanda. Besinayo loo thim mosi mongameli, besinyathele kuloo thim. Wasixelela umama uMakhwenkwe into yokokuba ummelwane kufuneka uhlalisane njani na naye. Wasixelela into yokokuba ngubani na ummelwane. Kodwa namhlanje tata wam uyasiphinda. Yile nto ndithi sihluthi bonani. Sihluthi singama-39. Kwaye ukuba ngaba kwezi celebrations ezintetho bezisiwa apha azisenzanga nto, sifana nelaa dada lingene emanzini liphinde liphume lomile. Andiyazi ukuba ke sifuna kuthweni na. Uthi utata wam namhlanje wandikhumbuza laa mculo uthi gxotha, gxotha iingcinga ezingendawo zingasiphazamisi, kuba kaloku ela nto ichitha le nkonzo yethu zezi ngcinga zingendawo sinazo ngaphakathi. Uthi ke ngoku wena tata masithi xa sithunyiwe, masithi xa umnwe kaThixo kwalathile into yokokuba yenza lo msebenzi, umntu azinikezele. Dedicate yourself. Uzinikezele umsebenzi kaThixo. Kodwa siyazi into yokokuba uThixo yena uyasithanda. UThixo uyasithanda. Udla ngokutsho umongameli athi uThixo, uThixo wethu mosi thina akakubaleli athi wena wenze oku andizokuxolela. Ngalo lonke ixesha uThixo yena uyasixolela kuba kaloku utheni uyasithanda. Siyabulela, siyabulela namhlanje usinike amazwi ethemba. Siyabulela tata nofeme, wazidina wasuka ngapha eGrahamstown usinike loo mazwi into yokokuba uThixo uyasithanda. Akasayi kuyeka ukusithanda uThixo noba singaboni phambi kobuso bakhe. Siyabulela tata. Wayichaza le perfect love, wayichaza. Yazi umntu xa ekuphethwa uye azifune, uye uqonde into yokokuba heyi ngaba mna ndiphi kule nto ithethwayo. Kodwa uyasixelela into yokokuba masingahanahananisi. Sithi umfundisi siyamthanda kanti phaa ngasemva sithi uyawuhamba nini. Uyayiva loo nto le, uyayiva loo nto le. Ezo zinto mosi zizinto ezenzekayo ebomini bethu, zizinto eziphila kuzo. Kude wathi umama uMadwe kule veki ekupheleyo sebeyixolele abantwana bakaThixo, bayayazi into yokokuba lo umfundisi akafunwa tu ukhunjura aba bangasekhoyo dadu Mdantsane ufunwa naluzayo ungekafiki lo ukhoyo isiqaka sika Thixo sona akusekho nto yaso siqalele loo nto kule vikele kodwa kuyo yonke loo nto thina masilubambe ukholo lwethu kuyo yonke loo nto thina masimthande uThixo siyabulela dade siyabulela ngayo yonke intetho yakho yiyo loo nto nditshoyo tata umaki ndithi sibhaqiwe uthi utata xa ethetha xa ndizawuhlala phantsi uthi side sisenze izinto ezirongo sithi ivesi esifuna intoba mazilungelelane nathi sizisebenzise kwezi zinto zethu sifuna uzenza utsho utata wam apha namhlanje siyabulela tata ezi zinto ziyathethwa kodwa ezi zinto aziyeki ukwenzeka aziyeki into yokokuba ziyichithe inkonzo yethu kodwa ndithi namhlanje sihluthi tata abantu abagqithe apha abantu asibizele bona umongameli wethu inene basityisile basixelele into yokokuba xa sizibiza ngento yokokuba singamakrestu masenze ntoni na xa sizibiza into yokokuba silandele uYesu kaloku funeka sihambe ezinyaweni zayo siyabulela tata nofeme akwaba ezi ntetho ziwe kule ndawo azingeweli kulaa mbewu kulaa mhlaba uyabona laa mhlaba ukuxineneyo ukuze zingakwazi ukuba zintshule zisebenze ngaphakathi ebomini bethu zisebenze ngaphakathi enkonzweni yethu ngaloo masu ke ngoku xa ndizawuyeka kusebusuku khona into ndiyeke phaya ndifuna ukuthi kuthi tata enkosi kakhulu ngezinto ozithethileyo kule ndawo wasixelela that is perfect love yayiva loo nto leyo wasixelela into yokokuba masenze ntoni na ukuze sibe nayo lo perfect love enkosi
ngoku ke sizawu